i-traditional celebration yabo njengesiqhelo suka beva okokuba ngabo uYesu yeze. Somebody say Jesus is coming. Kukhona umkhwake wokuthi uYesu xa esiza abantu baqale baxakeke zizinto zabo. Kukhona umkhwake xa kusiza uThixo abantu baqale baxakeke kakhulu batshatise bendise then benze zonke izinto zalapha emhlabeni kanti uYesu yesu. Somebody tell Jesus is coming. Whenever God is coming, people get to be so preoccupied. Zezenye izinto. Bathi nabekhonza umvese ithi hayi ndibhizi. Phima ndiyofota emtshatweni. Hayi ndibhizi ndisisithethe. Kuvulile. I cannot go to church. Khona umvulo wendlu because banibani xela ingoma eziyi-5. I cannot be able to go to church. People get to be preoccupied. Just like ngexesha likaNowa. It's not that people didn't want to contribute. Bangene emkhombeni. It's because babe sithi sibhizi thina. Hey. Are you see abantu abatsha? Kuqala ukurhatyela. Benyuka besehla besibekhangela indawo kuthoko. Bekuza nakuthi siguke sinje. Hey, kuphi kwaShamsi? Kuphi kwaShamsi? Hey, ningabuzi kuphi ecaweni nje. Iphile ndawo kuthoko njengele. Hayi, sibhizi. Ungaze usixelele ukuthi icawe sibhizi thina. Sikhangela iGermany okanye kwaShamsi okanye kwaba. Andazi noba kubani. Kuba omnye ndichaze. Because people get to be so preoccupied and busy zizinto engamelanga ukuthi babe busy zizo. Even this time Jesus was coming and people were busy. But something extraordinary yenzeka. Ukuva kwawo makashike kusothu kushisa. Kukhona abantu. Abantu ethe sizwe uYesu. Bangafuna ukuyimamela into yoba Jesus is coming. But this kind of a crowd.